Banange no munyumye. Hey. Nemu zirango yambadde mpale mpamvu storage.
Buno budde bwaweza. Nokezo yambala sort.